azụ nwa. Ị na-enyere ndị mmadụ aka. Onye onye na-enwe ha nụ. Ị na-enye ife. Igirige. Ị na-ebute ike. Wee ka ị na-enye. Nwaanyị ịgba akwụtala gị si na ya nwere ọnwa bụ 20 years ikirie nwa. Onye nke ọzọ gbatara ọsọ si na biznes ya anaghị aga for 30 years. Ọ na-egwuzi mmiri n'elu ego. Ị na-agọziri ndị mmadụ nye ha. Onye na-enwere ezigbo afọ mepere ezigbo afọ. Ife afọ a na-aga obunu moto. Okpulu nwa. Ebego. Ekpala nne ya. Kedu?
Dudu yoyo. Ife nji wee bịakọta wee dị kam. Wee bịa ka ekpaa ka nkata bụ. Achọrọ ya bụ mmee na afọmagba na newspaper. Maọbụ anamewu n'obodo a. Daalụ. Onwe ihe ọjọọ mmeri gị kemgbe iji marụ m. Onweghị ọjọọ mmeri gị kemgbe iji marụ m.
God
have mercy upon us. Omelo. Omelo go 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 go
go go go go go go go go go
go go go go go
go go go go go
go go go go go go go go go go go go go go go
go
go go go go go go go go
go
go go go go go go go go go go go go go
go go go go go
Ọ gwa mụ n'afọ a bụ afọ gị. Afọ nchawa gị.
Ihe m bịara bịa nkọbịa na-abụ jụba ma deti a bịara ọ bụrụ ihe m dị arụ. Ọ bụrụ ihe m dị arụ. Ihe m dị arụ nọ. Emezie maka kama mụ na na-abụ n'ụbọgụ. O nwee ka ọ dị. Mana ihe mmemme nka m na...
Ihe ndị na-emedu.
Onye mma mmemme nka m na-emedu.
Afọ a na-agụ gị agụ gị. Afọ ọgụ bụ agụ.
Achọghị ya bụ mme.
Ọrụ 21.
Ebe ka isi.
If you
don't affect the bias, make sure that next year, January 1st, if you don't have a boy, you have a fan dala, I'm not going to affect
you. You don't proper to
me. Yeah, then I'm going to walk. I'm going to walk around because you are, it's very good to go over here. You are paying to me. You are paying to me. You want to know what I say, then you want to say. If you don't know what I have to leave that, it's next year.
I'm not going to be able to do it.